Second Chronicles, chapter 8. Incwadi yesibini yezikronike isahluko sesibhozo. Kwathi ekupheleni kweminyaka emashumi mabini, abesakhe ngayo uSolomoni indlu kaYehova neyakhe indlu. Imizi uHiram abeyinike uSolomoni wayakha uSolomoni, wababeka khona onyena bakaSirayeli. Waya uSolomoni eHamati Tsoba wayeyisa, wakha iTademore entlango nemizi yonke engovimba. Awayakhayo eHamati. Wakha neBhetehoron engasentla neBhetehoron engasezantsi, imizi enqatyisiweyo leyo, ineendonga neengcango nemivalo, neBhaalati nemizi yonke engovimba abeyinayo uSolomoni, nemizi yonke yenqwelo zokulwa, nemizi yabamahashe, nokulangazelela konke kukaSolomoni, awakulangazelelayo ukwakha iYerusalem naseLebanon. Nasezweni lonke lolawulo lwakhe. Bonke abantu abaseleyo kumaHeti namaAmori namaPerizi namaHivi namaYebusi ababe bengingaba kwaSirayeli konyana babo abasala emva kwabo ezweni abo babengagqetywanga ngonyana bakaSirayeli uSolomoni wabanyula ukuba bafakwe uviko unanamhla. Konyana bakaSirayeli uSolomoni akenzanga makhoboka omsebenzi wakhe ngokuba bebengamadoda ukulwa nabathetheli bakhe nababusi bakhe nabathetheli benqwelo zakhe zokulwa nabamahashe bakhe. Abo babathetheli babengabongameli awayenabo kumkani uSolomoni bebengamakhulu amabini anamanci mahlanu ababenobukhosi ebantwini. Kekaloku uSolomoni wayinyusa intombi kaFaro emzini kaDavide, wayinyusa endlwini abeyakhele ngokuba ubesithi akuyi kuhlala umfazi wam endlwini kaDavide, ukumkani wamaSirayeli ngokuba kungcwele apho kungene khona ityeya kaYehova. Waza uSolomoni wanyusa amadini anyukayo kuYehova esibingelelweni sikaYehova, abesakhele phambi kwevaranda ukuba kunyuswe into yemini ngangemini yayo ngokomthetho kaMoses. NgeSabatha nasekuthwaseni kwenyanga nangamaxesha amisiweyo izihlandlo ezithathu ngomnyaka emthendelekweni wezonka ezingenagwele nasemthendelekweni weveki nasemthendelekweni weminquba wawamisa ngokwesiko likaDavide uyise amaqela ababingeleli enkonzweni yawo nabalevi wabamisela ezigxineni zabo ukuba badumise balungiselele phambi kwababingeleli ngokwento yemini ngemini yayo nabamasango ngokwamaqela abo kwisango ngesango ngokuba ubunjalo umthetho kaDavide umfo wakwaThixo. Abatyeka emthethweni wokumkani kubabingeleli nakubalevi ngemicimbi yonke nangobuncwane walungiswa ke wonke umsebenzi kaSolomoni kwada kwayiloo mini yasekwa ngayo indlu kaYehova kwasa nasekugqitywini kwayo yafezwa indlu kaYehova. Waza uSolomoni waya eTsiyon Gebere naseEloti elunxwemeni lolwandle ezweni lakwaEdom. UHiram wathumela kuye ngabakhonzi bakhe iinqanawa nabakhonzi ababelwazi ulwandle baya kunye nabakhonzi bakaSolomoni eOfire bathatha khona amakhulu amane anamanci mahlanu eitalente zegolide bayizisa kukumkani uSolomoni. Amen. Second Chronicles, chapter 9. Incwadi yesibini yezikronike isahluko sethoba. Kekaloku ukumkanikazi waseSheba waluva udaba lukaSolomoni weza kumlinga uSolomoni ngemibuzo elukhuni eYerusalem. Enesihlwele esinzima kunene, neenkamela ezithwele ubulawu, negolide eninzi, namatye anqabileyo. Weza kuSolomoni wathetha naye konke okube kusentliziyweni yakhe. USolomoni wamkhilela onke amazwi akhe, akubangakho lizwi lifihlakeleyo kuSolomoni, angabanga nako ukumkhilela lona. Wabubona ukumkanikazi waseSheba ubulumko bukaSolomoni, nendlu abayakhile, nokudla kwetafile yakhe, nendawo zokuhlala kwabakhonzi bakhe, nokuma kwabalungiseleli bakhe nezambatho zabo, nabangcamli bakhe nezambatho zabo, nezinyuko zakhe abe inyuka ngazo ukuya endlwini kaYehova, akwaba sabakho kuqina kwamxhelo kuye. Wathi ukukumkani, libe liyinene ilizwi endaliva ezweni lam lezinto zakho nobulumko bakho. Andikholwanga ngamazwi abo, ndadandeza. Abona amehlo am, yabona, ndibe ndingaxelelwanga nesiqingatha esi sobuninzi bubulumko bakho. Ulugqithile udaba endibe ndiluvile. Anoyolwa amadoda akho, banoyolwa abakhonzi bakho, abemiyo phambi kwakho ngamaxesha onke, bebuva ubulumko bakho. Makabongwe uYehova uThixo wakho, okunoneleyo wakubeka etronini yakhe, ukuba ube ngukumkani kuYehova uThixo wakho. Ukuwathanda kukaThixo wakho amaSirayeli, ukuba awamise ngonaphakade. Wakumisa waba ngukumkani kuwo, ukuba wenze kusesikweni nobulungisa. Ukumkanikazi wanika ukumkani ikhulu elinamanci amabini etalente zegolide, nasebulawini into eninzi kunene namatye anqabileyo. Akuzanga kube sabakho bulawo bungangobo. Ukumkanikazi waseShepha wabunika ukumkani uSolomon. Kananjalo abakhonzi bakaHiram nabakhonzi bakaSolomon abeza negolide bevela kwaOfire. Beza nemiyalgumi namatye anqabileyo. Imiyalgumi leyo ukumkani wayenza izinyuko zendlu kaYehova, nezendlu yokumkani, nehadi, nemirhubhe yemvumi. Akuzanga kubonwe injalo ngaphambili ezweni lakwaYuda. Ke ukumkani uSolomon wamnika ukumkanikazi waseShepha konke ukuthanda kwakhe awakucelayo, kodwa khona awakuzuzisayo kukumkani. Wajika ke waya ezweni lakhe, yena nabakhonzi bakhe. Ke kaloku kulinganiswa kwegolide eyeza kuSolomon ngamnyakamnye, kwaba ngamakhulu amathandathu anamanci amathandathu anesithandathu iitalente zegolide. Iyodwa yabarhwebi, nebiziswa ngabathengisi, neyokumkani bonke baseArabhi, neyamabamba elizwe, abezisa igolide nesilivere kuSolomon. Ukumkani uSolomon wenza amakhulu amabini amakhaka egolide engumkhando, zangamakhulu amathandathu ishekele zegolide engumkhando, awaleka ngazo khakalinye. Wenza amakhulu amathathu engwele tshetshe zegolide engumkhando, zangamakhulu amathathu ishekele zegolide, awaleka ngazo ngwele tshetshe nye. Ukumkani wazibeka endlwini yehlathi laseLebanon. Ukumkani wenza netrone enkulu ngeempondo zeendlovu. Wayaleka ngegolide engcwengiweyo. Itrone leyo ibinezinyuko ezithandathu. Itrone leyo ibinesihlalo senyawo segolide. Ezo nto zibambene nayo. Kukho ingalo ngapha nangapha kwendawo yokuhlala. Kumi ingonyama ezimbini ecaleni leengalo ezo. Kumi ingonyama ezilishumi elinambini khona ezinyukweni ezithandathu ngapha nangapha. Akuzanga kwenziwe nto injalo ezikumkanini zonke. Ke impahla yokusela yokumkani uSolomon yabe iye yegolide, nempahla yonke yendlu yehlathi laseLebanon yabe iye yegolide etheshinyi. Isilivere ibingento yakwanto ngemihla kaSolomon, ngokuba ukumkani ubeneenqanawa eziya etashishe ndawonye nabakhonzi bakaHiram. Zeza kanye ngeminyaka emithathu inqanawa ezo zasetashishe zithwele igolide nesilivere neempondo zeendlovu neentsimango neepikoko. Wakhula ke ukumkani uSolomon ngaphezu kokumkani bonke bomhlaba ngobutyebi nangobulumko. Bonke ukumkani bomhlaba bafuna ubuso bukaSolomon ukuba beve ubulumko bakhe awayebubeke entliziyweni yakhe uThixo. Bazisa elowo umnikelo wakhe iimpahla zesilivere neempahla zegolide nezambatho nezokrweqe nobulawu namahashe noondlebende into yeminyaka ngeminyaka. USolomon wayenamawaka amane emikhombe yezitali zamahashe neenqwelo neshumi elinamabini amawaka amahashe akhwelwayo nawabeka emizini yenqwelo nakukumkani eYerusalem. Ubelawula ukumkani bonke, ethabathela kuwo umlambo, azise ezweni lamaFilisti, ezisa nasemdeni waseYiputa. Ukumkani wayenza isilivere yanjengamatye eJerusalem nemisedare wayenza yanjengemithombe esezihlanjeni ukuba mininzi. Bazisa kuSolomon amahashe evela eYiputa evela emazweni onke. Ezinye izinto zikaSolomon ezokuqala nezokugqibela azibhalwanga na emicimbini kaNathan umprofeti naseziprofethweni zika-Ahiya waseShilo nasemibonweni ka-Ido imboni nguYerobeam unyana kaNebati. USolomon wayengukumkani kumaSirayeli onke eYerusalem iminyaka emashumi mane. USolomon walala koyise wangcwatyelwa emzini kaDavide uyise uRehabeam unyana wakhe waba ngukumkani esikhundleni sakhe. Amen. Second Chronicles chapter 10. Incwadi yesibini yezikronike isahluko seshumi. URehabeam waya kwaShekem ngokuba amaSirayeli onke abeye kumenza ukumkani kwaShekem. Kwathi akuva uYerobeam unyana kaNebati eseyiphutha apho wayebalekele khona ebusweni bukaSolomon ukumkani, ehleli uYerobeam eyiphutha bathumela bambiza. Weza uYerobeam namaSirayeli onke bathetha noRehabeam besithi, uyihlo wayenza nzima idyokhwe yethu, ke wena yenze lula inkonzo elukhuni kayihlo nedyokhwe yakhe enzima awayibeka phezu kwethu sikukhonze. Wathi kubo, khanindikhwelele iintsuku zibe ntathu nibuye nize kum bemka ke abantu. Ukumkani uRehabeam wacebisana namadoda amakhulu abesakuma phambi koSolomon uyise oko ebesahleli. Wathi, ninika cebo lini na ukuba ndibanike ilizwi aba bantu. Athetha ke kuye esithi, ukuba uthe wanobubele kwaba bantu wabakholisa wathetha ngamazwi amahle kubo bokukhonza yonke imihla. Walishiya icebo lamadoda amakhulu abemnike lona wacebisana namadodana azintlanga zakhe abemi phambi kwakhe. Wathi kuwo, ninika cebo lini na ukuba sibanike ilizwi aba bantu bathethileyo kum besithi, yenze lula idyokhwe awayibekayo phezu kwethu uyihlo. Athetha ke amadodana azintlanga zakhe esithi, yithi kubantu abathethe kuwe besithi, uyihlo wayenza nzima idyokhwe yethu, yenze lula kuthi wena. Yithi kubo, ucikicane wam uya kuba nesibili kunesinqe sikabawo. Ke ekubeni ubawo ubenithwalise idyokhwe enzima, mna ke ndiya kongeza idyokhweni yenu. Ubawo ubenibetha ngeentsontelo, ke mna ndiya kunibetha ngeekatsi. Aya ke oYerobeam nabantu bonke kuRehabeam ngomhla wesithathu, njengoko wayethethe ngako ukumkani esithi, nobuya nize kum ngomhla wesithathu. Ukumkani wabaphendula kalukhuni ukumkani uRehabeam, walishiya icebo lamadoda amakhulu. Wathetha kubo ngokwecebo lamadodana esithi, ubawo wayenza nzima idyokhwe yenu, mna ke ndiya kongeza kuyo. Ubawo wanibetha ngeentsontelo, ke mna ndiya kunibetha ngeekatsi. Akabaphulaphulanga ke abantu ukumkani ngokuba esithi, siphendu sibe siphuma kuThixo ukuze uYehova alimise ilizwi lakhe abelithethile ngo-Ahiya waseShilo noYerobeam unyana kaNebati. Akubona ke onke amaSirayeli ukuba ukumkani akawaphulaphuli. Abantu bambuyisela ukumkani ilizwi elithi, sinesabelo sini na kuDavide, asinalifa kunyana kaYese, elowo makaye ententeni yakhe. MaSirayeli zikhangelele ngoku indlu yakho Davide. Aya ezintenteni zawo ke amaSirayeli onke, ke onyana bakaSirayeli ababehleli emizini yakwaYuda. URehabeam waba ngukumkani kubo. Ukumkani uRehabeam wathuma uAdoram obephethe abafakwa uviko. Besuka unyana bakaSirayeli bamxuluba ngamatye wafa. Ukumkani uRehabeam wakhawuleza waya kukhwela enqoleni yakhe ukuba asabele eYerusalem. Akrelqa ke amaSirayeli endlwini kaDavide unanamhla. Amen.